The grace of God is sufficient for all of us. My name is Marang Aurora. I come from Joletau, residing in Metsimotlhabi. On the 24th of October, I was invited to church. The day before, ke receive a call, no ka mebe kgaoga. But normally, go sala go ntshimolla 2013-2014, etla be etla ntebatsa, but ke tsa hela gore gongwe ke mmele o motona, le dionyana hela tsa health, ke sa itse serious. So ha ke sena ne ke invitewa mo kerekeng, no ka ebe kgaoga. Ha e kgaoga yane, ke palelwa ke gore ke a pitikololwa, ke gore ga ke robetse ke tshwanetse gore ke pitikolole gore ke tswe mo bolaong, ga ke kgone go tlhapa sentle, ga ke kgone go 'ira eng. But ebe ke ipolelela gore ga ke na go entertaina no kae, why e tshwanetse gore e tle ke invitile ko kerekeng. Ke be ke nna ke ikgoga hela ke ikgoga, ke sa nne molwetsi yo yaka wa malatsi otlhe. So di-24 ga ke tsena mo kerekeng, ga go ntse go biniwa ne ntse e na le botlhokonyana, but ke be ke re ke tsile ga go lebaka ke sa tle mo kerekeng. I will give my all, ke avoide noka, ke seka ka theetsa noka. Ga o shipiwa ka bina hela mo kerekeng, noka e ntse botlhoko ba teng bo sa utlwale. A re sene re nnagatse profete ga a tsena, profete a bua le nna hela ka kere ke a emelela noka e be e tlhaba gare ga lerapo la hipia mo ne ke palelwa ke go emelela. So ke be ke bolelela profete gore noka, profete ba ntha re nyame ke moitlamo.
How are you? You say what? Noka.
Noka.
Ira.
Ooh, ya tipa.
Ya tipa. Inti tipa.
Ooh. Isi muruze busio.
Oh. Ito kana le tipe. Inti ya tipa. Listen to me. Yo, the pain will even take you to the grave. Yo, why can't you use the name Jesus? Isi muruze busio. Hi, reporter Muitamo. Why is Muitamo?
Engile ka hozenya prophet.
Ke reporter go rona tsentse Muitamo. Are you seeing? Two eyes here. I'm using one eye.
Yo.
The other eye looking unto Jesus, inquiring why. Why? Now when I'm inquiring, the Lord say to me, "Mutu ana tsentse muitamo."
Tsentse muitamo, prophet.
So no kayano ya report or hey, togala muitamo. Togala muitamo.
Yo tlogetse prophet.
Muitamo ta go khaola noka. Maitso. Muitamo o ta go khaola noka.
No e khaotse prophet. Isiya. Muitamo kontsitse ne go ke godile ka one prophet ke o tsentswe ke botsadi.
Ke botsadi. Bo go la hela ka one.
Re ne go te ke protection.
Gote?
Ke protection.
Ao. Ka sone you see what is happening to your stomach.
Yes prophet.
Your stomach. When I'm saying your stomach here, I'm talking about your uterus.
Yes prophet.
You see your uterus is like it's heavy.
E gare ke tobetsane be sengwe se.
Sepa. Ke muitamo. Ke muitamo. Wa bona muitamo. It's like there's something heavy inside. Ga re gona sengwe se se bokete.
Yes prophet, ga re gona le sengwe se se bokete. Maloba ke lo rile ke ntsha peba ka ha bosadi.
Ya. O ntsha
peba prophet.
Ya. La bona muitamo. Hai. Kana no taba bidwa madipeba. Tobet. How are you now?
Ho siame prophet.
Ho siame, peba idule.
Idule prophet.
Peba le idule. Look here. You had a problem with the spirit of death.
Yes, prophet. Kikile kalora kisule prophet.
That's what I'm saying.
Spiritisa kaseta maya muntumbusiro.
Ah.
Hage tanya. Yagire nekile.
Amprotama.
Eh, prophet.
But the Lord returned you.
Thank you, Jesus.
Because of the these are your children.
I have one son, prophet.
You have one child.
Yes, I have a son.
You have one boy.
Yes, prophet.
Because of him, you came back.
Jesus, oh Lord, thank you.
So thank you, thank you.
Ke godile ka moitlamo ke godile botsadi botsena mo kgatlho mongwe o ile go re nere tsenya moitlamo rotlhe molapeng ele saene ya protection me prophet ba mpolela gore nya me moitlamo ke yone the cause of noka ke be ke dumalana le prophet mo ile go re noka e ga go supa gore ke yone moitlamo ga e ya ama nna hela molapeng le mosadi mogolo ko lapeng o tsama kure ka re wa kwetse pela yane a nna lla ka kanoka all the time ningi sa sologela khang ya moitlamo normally ha o tla kerekeng wena o sologetse gore go tlatla go buiwa tseleng gore wena diretiwa ko wena ga de me go buiega tseleng gore modimo ke yena batlang go go ntsha mo go tsone ya ka prophet a bua gore I normally touch the roots not go go dimoga setlhare. Man of God mentioned gore ke na le bothata le uterus. Ke be ke mmolelela gore yes prophet nako tse dingwe ga ke tobetsa yana e ka re sengwe se ka thologela ga batsi. Ga ke boela ga morago lone the same day e leng gore ke lleditse kwano go tla kwano ka Thursday. They called on Thursday. Same night ke lora e le gore ke tswa peba ko bosading. Peba teng e be ke ntsha e be ke tshware yana. It was alive. Ke be ke re ao modimo wa me Satan o nteka mo a ntsenyang le peba. What have I done wrong? Ga e le gore ke dibetsa me modimo wa me ke kopa boitshwarelo. Ga e le gore ke dibetsa botsadi bwa me modimo wa me have mercy on me. E nngwe profete ba mpolelela gore ke na le spirit of death.
You had a problem with the spirit of death.
Yes, prophet. Kikile kalora kisule prophet.
That's what I'm saying.
Spirit isa kaseta maya muntumbusiro.
Ah.
Hage tanya. Yagire nekile.
Amprotama.
Eh, prophet.
But the Lord returned you.
Thank you, Jesus.
Because of the these are your children.
I have one son, prophet.
You have one child.
Yes, I have a son.
You have one boy.
Yes, prophet.
Because of him, you came back.
Jesus, oh Lord, thank you.
So thank you, thank you.
That one, kiniki dumana na leone 100%, cause di toro zamene di super ki dirisanya tatale ba tuba ba tloka hetse. Because I remember very well, ke ne ka lora cousin ya me o mongwe o ne a tlhokagala ka accident, a ntshupa ka mono a ne a mpolelela gore kana go okologatsheng koo ga le dumele gore go na le heaven and earth, go na le heaven and hell. Nna gonana ke mo diheleng and-e ke jwa ke bodutu because there is no one I know o e leng gore ke lesika la me. But wena le a bua le o mongwe wa ko lapeng ke batla gore le tle letle go mpata. Ke be ke mo manye ke makere a ko ko batla go mpolela gore ke ye ko diheleng ke omana le ene mo torong phakela ke thanye ke be ke go na le mme mongwe ke nna le ene ko lapeng ke mmolela gore kana ke na e le go lora motho o jaana le jaana e be re baela gore nnya mme nna o rapela gongwe spirit of death sa go attack re tlhokomologa fela. Second occasione ke lora e le gore e ke sule ke gore ke bana spirit sa me se tswa mo ntlong immediately fela ke setse ke gore ke tshwanetse gore ke tswe ka lebati. Ke ne ka gadima, ha ke gadima ke bona ngwanake. E be ke thanya. Ha ke thanya ke be ke bua hela ke le one ke re. Mo wa me no tsamaile. E be ke atumela ngwana ke motso sa ke makere. A re rapele ka go. E be rapela, rapela. Phakela be ke ya go the same lady. Ke mo rakere kana ke lorile ke sule. Eba a etsa motlhofo fela gore tota gore lo lo sule o re a jang ke le ka go mo explainela gore go diragetseng a re dismissa le yone fela re tswa mo go yone Yeah, I said, I know, Kilikola Pimalopaki, Lemura Bulling, Jotting. Kirakul Roller and Nala, my sister. Renarata Maracolins. Kitagamarakir. I rebel my beak, my case here, one worry, my case here at Yabukai. So, here's an acolinsi, Kibekemokai, as a gamrakir. Lamin Nailey. Gawr, my dear, Io. Hagina, my dear, Lenore, and Catlaw, I can do the dura. So, Lily Keronzella. Here's an acola ping, a beki bizanwanaki. Kimagrekar. Sessible to one wanaki kimuawami. Nama hena musul. Ngwana o lantare ke ngontaela ka di insurance o tlhobogile modimo a ga se wena o tlhola ngontaure modimo o na le nako ya gago ke be ke makere ka go ngwanaka a o bona gona le pharologanyo o bona sengwe hela mo botshelong se e leng gore sa kopele mantare. Do you know that in a split of a second God can change your life? E be ke re go possible ka go ke a dumela but ha go diragale. Ha go sa diragala yana ka go inking abantare mama saakanye jalo saakanye ya ka motho se nan tumelo. Every time ha ke thanya ke tsoga phakela ne ka re ke a ingala gore tota ga tiketsogetseng. Every morning, every single morning ke bona life ya me e sa e gope. The same person 20 years back, 10 years back is the same person now. Ke ne ke na le tsholo helo ngwana ke na kwala form 5 ke nnile le tsholo helo ka re ah enkele ye ga ena botshelo e ga ena botshelo e ga ena botshelo mme ke tshelala ngwana ke na le tsholo helo ya gore ngwana wa go dira sentle ko go form 5 ngwana ke ne le was an A student ne re ka go tsa report ya ngwana ke bolelo hela gore khotatsa ngwana ngwana o siame ha leng teng mokgothatse a dire go heta ha ka nna le tsholohelo ka re ngwana ke o tla nna motho ga ka ke a nna sekeleng sone ke sone se sileng sa nkeeper going tsa seletsatsi the results a di tswa ka April ngwana ke a tla sa dira sentle ka itlhoboga go heta ka nna le depression ka palelwa ke go tlhapa ke ne ke kgona go nna tsatsi lotlhe ke sa tlhape ke sa cleane ntlo e ke nnang mo go yone because of COVID ne re sa kgone go tla kerekeng kereke neng keeper going every Sunday ha ke tswa mo kerekeng the words of man of God ne di mpha strength sa gore you are alive modimo teng God's time is the best soldier on ha COVID itla go tsena o khona go rapela ko lapeng you give your all but go gongwe o tlhoka monna modimo gore a go golle mo caging e o leng mo go yone. But the moment I snekentse go gongwe kakwa ne ka nna mo kerekeng e be ke meditate ke re modimo ame I am here for a reason ke tisitse botshelo bwa mefa tsa matshwenyego otlhe a mo pelong ya me tsa letlhoko lotlhe le le mo go nna noka e ne ya didimala lone tsatsi la teng because normally ga nke ke tsamaya distance e telele ka baka la noka but ka Sunday wa teng ga ke tswa mo kerekeng ke tsamaile sekgelanyana sa go tswa ga gongwe go ya ko kgotleng ka dinao ga go ise go nne le pain ga go ise go nne le sepe mpa ya menere e simologa e be e kukega e nna ko godimo kwa go nna thata monoke mo go nna botlhokwa ke dumela re ne le tsone gongwe di-fibroids but ga ke tsena ko lapeng ke itile ka itobetsa kore ke e tshwara sentle tota ke utlwa gore ke nama hela ga gona sepe mo teng le gona ana hela ke re bonela ha ke tlhokotsa ha ya.
As we see our sister demonstrating to the church that Jesus Christ has healed her effectually through the word of prophecy she received.
I'm revived. I am back. Modimo mpusitse for a reason. Ha ke tsoga ga ke nnele ha ke ingale. I go straight to the mirror. This is me. Kinna happy. Kuri happiness I think I can't explain it. People of God, we don't belong to ourselves. Radimilwe gotla mo lehatseng. Nako ya modimo ha e goroga ya goroga. Satan le ha ka re wa go tsa. Modimo wa go busa. I'm a living testimony.